into your management kalekhaya akhomuntu uzawumosha kwarhulumente akangamosha endlini yakhe and akekho umuntu oyiadresayo lo mntu kule program kuthula kuthetha ngefamily to at a micro level i-management takes ithatha ekhaya kuqale kukho ileadership phaa ekhaya kutata nomama bakhokhela abantwana if akho system phaa soze bayazi i-system bomi babo abantwana uyichazile umfundisi ukuthi abantwana bafundise ukuthobela ekhaya i-government at a micro level is at home apho kuthiwa kuyavukwa ngoku akubiwa akuxokwa kuyasetyenzwa kuyahlonitshwa kuyathotyelwana kuyamamelwana yonke lo lisekhaya na if ayenzekanga ekhaya awuzuthi umntu ahamba yokwenza i-matric apase aye eyunivesithi ofunda i-management ayizumenzela nix lona izamfundisa indlela okuqhatha abantu ngoba akanayo yona yobona umntu akakhange aqeqeshwe ekhaya soze aqeqeshwe iyunivesithi yakunika uyafunda zonke iincwadeka zemanagement kodwa indlela abantu abacorrupti ngayo befunde ezincwadi ezinkulu zemanagement abanye bafuna incwadi zecommunication communication one ne-degree communication kodwa akwazi nothetha nenkosikazi yakhe ne-PhD communication nqi uthetha nomntana akhe umbetha ngempamowapho akakwazi uthetha naye kodwa ubhalile i-essay wabhala i-research wathini wabhala wathola ofumano a so the problem is at home you see uthixo walenza ikhaya so that ayikho into enokuthatha ikhaya ikhaya becomes a building block ye-society yamabandla yelizwe lethu lonke xa konakele khaya abantu bathi ii-rapis mazicastrayithwe ne mazicastrayithwe mababulawe but zivela phi i-rapist emakhaya siwathini amakhaya ke siwathini amakhaya laproduce i-rapist azivele isidulwini anditsho ukuthi angamakhaya le enze bahlala phantsi basawuveza le nto but sometimes ngokungabikho system emakhaya we end up having serious problems so that sinemizi nezindlu but akho makhaya we have no homes we have houses uthi abantu ba-homeless abantu are homeless in their houses homelessness ayingabina xa uthi umntu homeless akuthi akanandlu kuthi akanakhaya athi andinakhaya mna uhlela apha endlini ndisendlini xa ndinakhaya sendlini i-street kids it's not just a physical problem kuthiwa kune-street kids it's a psychological problem kubangela uba zii-street kids amakomakwabo ubomi be-street kids bubomi obungena-accountability bubomi apho ungathiwa hayi khona kulo uvuka enzinto afuna uyenza vuka ngena emotweni hambe si-street kid bonke aba ndii-street kids utata si-street father umama si-street mother you've got street parents basestratweni nje kusekhaya yidomatri yihostel ngulo une-TV yakhe erumini yakhe encinci nalo une-TV yakhe nalo une-TV yakhe nalo unefrijana yakhe phantsi kwebhedi yakhe yidomatri nje akwaziwa nixi noba kuqhubeka ntoni ufuna ntoni ndifuna imali nantsi imali unikwa ii-toys kuyanikwa nje akho communication the next thing umntana uzibulela ushi inote andimazi noba uneproblem becomite i-abortion ubulele uthe akho mntu waziyo no one knows nomntana uyazi ukuthi i-waste of time pa akho mntu ukuxabisa omnye umntu xa iphuma utata umama uyangena ngeyakho ibhenz utata aphume ngevena basebenzela abantwana bethu bapho abo bantwana kodla ngothiwa east or west home is the best but asatsho ngoku ngoba abantwana bafuna umkekhaya they try by all means sometimes bade bafuna uyengena emitshatweni bebaleka elikhaya kanti bayokwakhela inye elifana neli ngoba balazi ikhaya bezange balibona uzawekhala njani ikhaya ungalazi ubaleka eli ndatadiba nomyela thi ndakuthatha uzonditshata nini ufuna utshato ngoba ufuna ubaleka pha ekhaya so abantwana and I think ufundisa uyibeke kakuhle abantwana need families yino abantwana badinga ikhaya umntu ohlalahlale athi ndiyahamba mna ndishiya nalo mfazi noba bantwana sisigebenga lo mntu ufuna abantu avalwe le jail because uzasizalela uzasenzela izigebenga ezininzi umntana udinga ikhaya umntana angadinga ukutya ngathi ukutya nokusela amanzi qha zo zinto zinonke nezilwanyela ziyazidinga ezo zinto umntu ufuna ikhaya umntwana ongathathwayo uyagula akabikho right emotionally umntwana ufuna uhagwa abanjwe okubona umtekenisa umntana you are building that child loo nto iyamsebe iyamnceda iyamakha once umntana umyeke pha it was shown bayenze research umntana ungambani.